birafasha birubaka n'ishusho ryiza muri sosiyete muzo birabi hose hakagira umuntu agara negeze ukivuga kuri kingi kingi hariya yepfo dufize ingorane y'abantu ba bicishije bugufi nagereranije igihefu cyangwa ikizini kugara si byiza navuze nti gushaka ku isi biharagoye n'umwana ngo ugira ashikarira kane karajya ku isi hagize rero n'ikizino kubera ku isi hagoye gushika kiza muri garudavu kiva mu isi kiri muri garudavu kubera haragoye gushika ku isi kiza kiza muri garudavu mugabo urupurobe kigira gishyize ku isi gica kigara kigaye apres midi kiba gitanguye kubora muze muragira ingereranyo icyo gihe twasiguye twerekana ngene abantu barondera kujya mu maposite kugira nk'ahantu gikorane umuntu akazana bibiliya ishaje kuriya yerekane ko ari umwansi mu gusenga afite ansinete kuko atanye ishaje bashakira ngo avuye ku isoko kuyigura acya azana ijya ya kera kugira yerekane ansinete mu gusenga kugira bavuge ati ujya ari kumwe n'imana ntacyo azokwica reka rero bamwizigire bacyo bamwizigira yo niyo bibiliya nsubira kumenya iyo yaciye byose aratereraho ashyikira amabanga agashinga iminyari kamwe itungo rya se agahambura abasi baterine biwe bose kabatuka kabacyoza sokuru yavuze ati umwe wese ategura uzomusubirira aho gutegura abantu ngo bakure baduge bazomusubirire arabatukisha hose nuko gusa urukira sinzi nyine bavuga imana nayo ikubona hari abantu bameze nabi rwose mugabe ko biragabanuka kubera iragi ya sokukuru cyeto twakuye nk'umugambwe umuntu
muribuka umenga na kajagari mu bijyanye n'intwaro umukuru w'igihugu atagira ijambo mu gihugu umukuru w'umugambwe akaba ari wafise ijambo kurusha umukuru w'igihugu nta nimo byibuka umushikiranganji akakwankira ikibonane umukuye ngo umukuru w'umugambwe mutavuganye ntunkorako umukuru w'umugambwe niwe wasanga ariwe mukuru w'igihugu